Dzina langa ndine Jonathan Mnjemu, kuchokera ku Ntchinji. Kuteya tero indizindikire mukaona kumbuyo kwangaku kukuoneka kuli school block imeneyi kuti imangidwe pa school pano kapena kuti ipezeke pa school pano ngati kuti pali school ndinayambisa ndine kuchokera ndithu pachiyambi ndikuno ndikumudzi kuona anafika kuno ayatero anafika pa ground pano nkundipeza nkundifunsa nkuwafotokozera chimene ndipasa chilimbikizo kuti tikamapanga zinthu timaona ngati kuti dziko sili kuona komano dziko lilipo kampani zilipo ngati yatero zimene zimatha kupereka mphoto kwa anthu amene akuchita zinthu zabwino ngati zimenezi mphoto imeneyi ndithandizira masomphenya anga amene ndinawo kuti pali ana amene ali mawanja amene amasongana ana okhaokha ngati ana amasiyo timakolo anamwalira ndi amasongana ana okhaokha choyambirira ndikufuna ndipeze ziweto molumikizana ndi aku social fair amene andithandize kupeza mawanja amenewa kuti mwina tapatse ziweto ngati nkhumba kuti aziwera pa khomo paja zimene zidathandizira moyo wathu ndi siku pa khomo komanso ku sukulu.